Jerusalema, ikhaya lami. Ilondoloze, uhambe nami. Zungangishilana, Jerusalema, ikhaya lami. Ilondoloze, uhambe nami. Zungangishilana. Dao yami, ayikholana, mbuso wami, awukholana. Ilondoloze, zuhambe nami. Dao yami, ayikholana, mbuso wami, awukholana. Ilondoloze. Down.